indirimbo na Kidumu
yageni
ya kera bon Justin hitwari bwamenyane mu nyuma turabembegeranye hari indi collab
na indi collab
nara awundi barakorana gusa ariho umurundi murapere baramuzi benshi gusa indirimbo iracategurwa yaraheze yarakozwe ndanayifise ngo ntayo ndabumvisha
tamba behind the camera
indirimbo irimo abantu batatu abo muri King's Nation babiri Dollar Bills na 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 King Hubert
na
na na na wewe enundi muri ndirimbo nga mu Burundi mu rape
Inakuwa, jagesi yu doing good, jagesi yu so fine, www.blacktv.com Isoka tuta Facebook, nicho kimne, osanga tango manzi ningwe Big Green Micro, andi kumina Frank Lee Kamera Uyumusti watembele ugami Ugami gitu ugami, nisoka ugami bini mubundi Aruwa kutati, inyosha kugami, na kugira for the country, akamu hundi ugami Na unu ugami gari mgo, leko ndi kumina manager KB, jika ndakuta KB, chani KB's Boris Brovet
Fresh.
Mezeneza.
Fresh trash.
Mwacha tuinganeza ya msawazi.
Kama kawaida.
Jibuzi.
Niesa girani.
Jesho.
Fresh. Tu jesho maka.
Karibu sana mwe Black TV msawazi.
Nisha kariba. Nisha kariba kabisa. Stare.
Jaka nga mbeja mwe Black TV. Apo eko chini jam.
For the first time. I think it's the first time. Yeah. Koja kenshi. Si nkunze kubone kama interview nabandi bantu
be. Umwenye keza cha.
Urazi mu rugo. Oya sukuzimba mba ndiko ndategura plan ya future urumva nyene mutwe kuje umutwe uyu anje ukora kenshi 24/7 urumva
kujyama
asijenge mu manya mukuha amasaha menshi njyama mu ijoro na masaha 5 nari nkwiye gukwiza 8 urumva
zavugwa
something baby
a girl great mu bwami ameze gute mu bwami
ya mu bwami ni neza kabisa igaruka rimeze fresh everything is good clean yeah man ubwami bumeze neza ubwami ndaza ubwami uri kuravuga ni bujya nyene abasaza bari ku kivi bari ku bintu byose
abadaza ubwami ni babandi nyene n'abanyamerika b'abarundi niko no bivuga
ya na barundi bari muri Australia ya King's Nation kama kawaida
ya mu Australia cyangwa muri Amerika
ari muri Australia ari muri Australia ko bikunze kuboneka ko abaririmbyi bo muri diaspora benshi iyo muvuze muri rimbyo muri diaspora mwumva bari Canada Changi na Belgique, Australia kenshi ntibakunda kuboneka ariko Dollar Bills, King Hubert nibo baririmbye bari muri Australia abaririmba rap bonye ni bamaze kumenyekana hano mu gihugu cy'u Burundi kandi n'ibikorwa byabo bimaze gukoreka hano mu gihugu cy'u Burundi azi nk'abaririmbye kandi baba rapper.
Yeah. Great. King Hubert, you know, Nicole Hubert. Mange no much, so much as some Hubert.
Na bavuga Hubert.
Gwe jina muzi kuva kera, indi makwe na Kidumu.
Yeah.
Ngari yakoze ndi munyishi, ndi bo si tukanda kuda vuga igihugu cyo Burundi gose,
cyangwa kwa gose, cyane gose.
Ama amacara hora, ubona hari mugautse nibiki.
Ya guhora byabaye ku kibazo cy'amashikiye yarigeze kugwara. Yamara gihe cy'ameza gira kuri 6 ari mu bitaro. Yaragwaye nibyo byari byatumye ataboneka ko indirimbo ya nyuma yabonetse ya King Hubert ataragwara yaragwaye tu kibazo cyo mu mutwe tu kibisanzwe bitewe n'ishavu yagize kukwera umuntu ya donc yamukoroze mu byo bari gutegereza gukorana ishavu rero abona dushavu gutandukanye ishavuri bagenje gushikaho bangombwa ko bamushira mu bitaro so tugera atakara but ibikorwa byari bihari yagomba mbwira ko ari karandika ari karategura me mwanyu wagamira bilanse ikirundi giko kirapatera urumva but I go try to kuguma ndakigira kuko I love my country ndakunda igihugu cyanjye nkeka mumvirize n'indirimbo nyinshi za Hubert arakunda kuvuga ntashobora guheza indirimbo tavuze mu Burundi no kuvuga guhamagarira abarundi bari ngaha n'abari hanze kwibuka yuko ikintu cy'ambere mu byukora byose wibuka aho uva no matter where you go remember the road that we bring you home ibyukora byose uzewe wame wibuka inzira igusubiza mu rugo no kuvuga Hubert ubutumwa bwiwe bwo gukundisha abantu igihugu wenyine yibutsa abantu ko ari umurundi n'abari mu mahanga ko buraza abarundi benshi iyo bagiye mahanga bakunda kuvuga ati batangura kwishyira muri kuri Tanzania cyane kenshi ukunda gusanga ibintu byabo na promotion bakunda gushaka ko ijya muri Tanzania kubera kenshi urabona ko baba bitwa bavuye mu nkambi urumva but Hubert nikintu we ubwiwe yaravuze ati no uko apa generation agenda mu Burundi ndaze ko no mu Burundi abavyeyi 100% bose n'abarundi no kuvuga yuko ibyo nkora byose ntegerezwa gushiramo
Burundi
no kuvuga
ibyo byose avuga byose tazi uko bavuma video ni King Hubert kuri YouTube video zose zose ariko na madrapo igihugu
ariko idarapo
ariko msazi kirundi si cyinshi
urabona yagiye hari yakiri moto ariko mu buto bwiwe bwinshi mu buto bwiwe umwanya munini yawumaze ariko aragerageza kugira ikirundi ntakibagira nkeka murabona n'indirimba ririmba ikirundi ego harimo icyongereza ni cyinshi kubera nico abamwe muri kano kanya mu buto bwiwe urumva no kuvuga ndambiye sare kuvuga iki no kuvuga kubera yagiye akiri moto icyongereza usanga kibaye cyenshi gusumba ikirundi no kuvuga amajambo menshi y'ikirundi usanga ari make ariko iyo avuze ikirundi vraiment urumva ko ari ikirundi kimeze neza meme si usanga tumwe turiko turagira uko me niba ari ikirundi wumva ati uyu n'umurundi yego amazi igihe kinini atari mu gihugu ariko aragerageza gushiramo ikirundi gikwiye
ndo kiyita mwami
mwami kubera Hubert ahanaherereye abaraperi bose donc iryo zina ryaje inyuma yaho akoze indirimbo na Kidumu icyo gihe yitwa King Hubert nyine mugabo mu nyuma cyarashira ko ka mwami kugira agarure yumva ijya King bamenye basi ko no mu Kirundi ko hariko King ko ari mwami mu Kirundi urumva then that time yararirimbye indirimbo irakunda cyane gose batumenye cyababona abantu benshi rero niho mwami yagiye igenda arimenyekana cyangwa agenda zararigira nka signature igumariza niyahejeje indirimbo ugasanga aragashizemo mwami
great King Hubert right mu nyuma tugeza tumenye ariko shatumye kandi na King's Nation King's Nation twayimenye mu itandukanye n'ashana mu bibi mamwe atandukanye mu gucu Burundi nka sponsorije nka BMA Buja Music Awards right ni ibintu bitandukanye mwa mwarakoze iryo zina iyo ni label ni cyo tusibwe kwanza King's Nation ni
King's Nation ni label reka tubyite ko ari label nkuko bisanzwe bizwi hano mu gucu Burundi ariko ugiye kuraba ubundi ho label ni kindi kintu gikomeye kirarenge King's Nation ariko reka twite ko ari label ihuza abaraperi muri kano kanya harimo babiri kumbure mu nyuma hazoza hajemo n'abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari ibintu byose tugenda turategura as King's Nation uvuga ati nimba hariho abari hariya no ngaha mu gihugu cy'u Burundi hategerezwa kubaho abari aboja muri aboba muri King's Nation umva ni ibintu umuntu ategura ntawe uzi ko bizoba nihagera ko biba kumbure bizoba haboneke aba members ba King's Nation bo hano mu gihugu cy'u Burundi kuko ni hariyo na projet yo gushigikira abaririmbye basanzwe bashoboye rap hip hop nziza bakiri batoyi bataramenyekana donc bakuzwe na King's Nation
baje muri label cyangwa bakuzwe bisanzwe gusebya vya part
byose urumva kuko mu bisanzwe iyo ugomba gukora ikintu ufite ibintu nka bitatu twe tuzoshyira imbere ibintu nka bitatu uzo harabazo niwashima kwinjira as partner it's okay niwashima kwinjira ukuzwe donc ufashwe just ni clean niwashima kwinjira just kuba muri King's Nation ugakora ibikogwa bikaza donc kwizina donc bikaza bi represent zina King's Nation it's okay yeah ko King's Nation numujyango wuguruye ni kuvuga iyo ubwami bumaze kuba ubwami haba harimo abantu batandukanye rero ubwami ntibuba bwa bamwe haba harimo abantu batandukanye
gitige mu pani
ntikirategurwa no kuvuga ni umugambi uhari gusa ibyo byose bizomenyekana mu nyuma ni byamara kuba
ariko kwa mutuvuga ko twabaritse ko direct ma nyene ko uvuganya mugambi na makapi gusa cyangwa uzoca
bon ko muri tuzovanga nta urabimenya neza ko n'ikintu ni idea yaje gusa tumubona guti kiti banze ureke tugiye umwanya umuntu acige ko banze rabe tero urabona mu Burundi so gupfa gutanguza umaze kumenyera ino tere iwacu siri muri entertainment urabona hari akajagari kenshi gashoboka akajagari uzawumva hari abaririmbyi bafite uburambe mu kuva mu management uno munsi ukaza wumva ari mwiyi ejo ukaza wumva ari muri hajya ejo ngo arigenga wumva no kuvuga ariko arazunguruka ntazi abo ndabita abantu batazi icyo bari kurakora uzi icyo uri kurakora musanzwe uraguma hamwe ukamenya ibintu nkene kubijyana ku uyu murongo ibintu bikagenda bimeze neza ya so no kuvuga rero ni si ibintu bizoshoka biza ngo pa no ni ibintu bizoba no kwiga umuntu abanze arabica ashoboye wumve na n'ibyumviro byiwe byakazaza kuko Kings Nation ikorera kenshi kuri Kazoza. Kazoza none bizogenda gute nibuke buke ibintu biraduga buke buke ariko umuntu urabanza kumva Kazoza kiwe yifuza iki? Wifuza kwihamye ibi bitoboneka ukaboneka bike byose bizogenda gute? Kuko kenshi aya makontra benshi basinya usanga bakwemera ibintu murengera umugabo ugasanga n'umwafura heza atana kimukoze. What the fuck?
Kibazo. Grace, Gabizi nka manager wa Kings Nation ngamu gucu Burundi. Just ndafisa kabatsa na nkunda kwaza situa nimvi bo hanze. Washaka ngaha mu Burundi. Hari kintu tufise cha views. Jacky Mazo nakubwiye nti kindi je ngame mvuga uko onye. Ndakunda imbozi yo cyane. Turazumiza cyane washaka. Mugabo par contre, mwasanga nandi barinzi n'abandi bantu bishaje zifiva kuse nini imbozi mu Bluetooth, mu WhatsApp bikini bikitwa za tembere. Mugasa ma views ntaduka. Kuzo sanga abantu umva muje se twankunda rap. Maze mami ndimbo za rap cyangwa n'uvise ndimbo za rap ufise usanga ndimbo zo zazirimo mwana kwa ku YouTube nziduga ama views wowe bazuko ari kazunya cyo kiya
je ngoma ndakubwira ikintu kimwe mu Burundi hariyo cyakintu ari ikintu kigihaze kandi kinene cyane gose ikibazo cy'ama views ama views musanzwe muri kano kanyu mu Burundi mengo nivyo bintu bigezweho kuraba don't kubona ko umuntu ashoboye bamurabira ku ama views no views ni nabantu views irashaka kujya kowe rega abantu bashaka kuraba ibintu byawe bakaraba ibintu byawe ukabonega ko rije kimugabo indani the content empty rompe iki none hari niki mugabo ugasanga hari umuntu
views gusa kugiye yuko gusa nge naririmba the way abikora arabizi sana muri kibazo indirimbo hizi duga cyane me mugabo ashaka mu site ugasanga azifise mu masuzi ugasanga ndimo zo barazifise
ya urumva
nkinya ndirimbo sinje nakuru ashaka mu ndagwe nakarore ugiye ndimba na King Dumo iwacu ni wacu neza right igiye ndirimbo ngo uhere ngante tuje nakure singanye mu kamenge ukahashize kaze nga studio zibiri ato bafise ndagwa mahera me mugabo ugasanga acha kuri 15 minutes ivyo nabonye
ya ico nico kumbure umwanya iyi ndirimbo yavuze ati batumenye bazutumenya tu harageze ko batumenya rero mu gihe hataragera reka tubanze turondera ibintu bizotuma nihagera ko batumenya bizoza bituma umuntu ati kubera iki nacerewe kumenyana n'uno muntu kubera iki nacerewe kumenya ibikorwa by'umuntu ndongo nokuvuga ni ka Kazoza reka Kazoza kuba kwa muri present yawe ushaka Kazoza kawe keza ugategura guhera ubu ngubu ukagenda ugakuza ukebuke abantu bazogera kubona kuri umuntu wambaye cyangwa babone ko umaze gukora ikintu ibintu bizima umaze guca mu bintu byinshi bitandukanye ama challenge atandukanye tubona hajya iyo umuntu uzorabe kenshi hari ibintu byinshi byama bihomba nkunga mu Burundi ikintu kiratangiye abantu baragishuye cap kacaki crashing kacaki bagirikana pyu mugabo uzorabe umuntu agiyigira bukebuke cyangwa company itangura bukebuke raba for example abagize atunga bonga mu Burundi kandi abafatiriye ko kumbure n'ibindi urashobora kubonera ko karere batangwe ugerageje kumva kayise ka ni ibintu byabafashe imyaka n'imyaka ariko turiko tubamenya ubu kumbe n'abantu barondeye inoti kuva bakira abadogo batora imisumari hasi yegeranye agashora ku byuma dandaza ikinga bitu irumva ari ibintu byose ni bukebuke ikibazo je sinovuga ku kibazo ari amabyuzi
ikibazo ni content
si kibazo abantu nimba umuntu avuga ati jewe kugira babone ko nkomeye ifoke mpiga ama views menshi never bro banze ukore ugira ama repetition wiyubake wenye bwawe how many views zizoze gukompleta sisa
great amaze kubyumva ndi kumwe na Kabizi Boris KB namuze mumenyere cyane kuri TikTok TV ahantu hisho atandukanye kuma social media uyu mwana ararenze sana
nje sindi umwana papa
ugama mugacho
ro sindi umwana reka ndagucira umugani uzobabwire
umwana acho umwana
ugani oh yeah imigani yaraciwe reka tuyisubiremo basi reka nifate nkuma haje bavuga bati ubuto si ubwana kandi ubwanwa si bwo bugabo
akoze diba
urantahuye eh ari abantu benshi bafite ubwa ni impene zimana mbona zigira biye
mugabo
itono yiherera muri me ari abagabo bibiwerewere eh bagasumwe natwe ubwa bana kumbure
great ukubandanya igano cyacu tutashaka tujya no mu musoza gatoye Kings Nation iso bifuza ari rimwe babiri
yeah ifuza ari rimwe
babiri
King Hubert na Dollar Bills nawe nyine nawe yaramaze igihe atari kirakora ariko uyu mwaka niho ibikorwa bitangiye gusubira kuza kugaruka bukebuke kumenyereza kwanza kwakunda ibya bintu bya bukebuke indirimbo duheruka no gukrea YouTube channel yiwe nshasha ariko indirimbo yitwa Ingurabe nshasha iramaze igihe gito urumva turacubaka iyo channel kugira kumbure izeze ibandanye ijako ibindi bintu muri kazoza kwera hari indirimbo nyinshi tubiyetse muri Kings Nation zimaze ko na makolabo y'abaririmbyo ngamo
urundi cyose akashikika honye gushikino sa Kings Nation warashakamende kuri King Hubert sanzo menyereje kuva 2015 niyo tagusohora indirimbo ziwe avuga ivyo Burundi play for our country ibintu vyuko honye bo play for Burundi n'indi vyose kama
ama poeme indirimbo z'urukundo
tandukanye vyinshi cyane
urapere gusa ugiye muhonga subwengera ugiye muhonga rakaze
sawa sawa ahe imyaka ishika 56 tumwa muri game right now ariko collaboration za muri ntigiriba nimwe turetse yuko tukizere kubona tufuge basima no mukiyo mari resi twa John K sinzi ko babana twagiye twara amafoto bari kumwe bamwe ngo bagomba basuba kwa n'ikintu andi bagira ikizahiri iyo nyene mbebe twizira John K na King Hobbit abimi bano ya
bajya bahungu barafise ukuntu bakuranye abakuranye abamenyanye bariko barakura nabo bakiri kumwe batanguranye rugendo barafise ukuntu bo babayeho barahura jendaze aho ivyo maze kubona barafise ukuntu bakomunikana hagati yabo
nta gihoho hagati yabo canke izo bavyo mafoto yose mwe tubona
gukogwa wanashima ndakubwira ko ama John K arakora n'ama video clip ari indirimbo John K akoreye Hubert kuva 2015 baramu managing hari yanye bajamal gira neza bose baramukorera ama video Bosco menani boss wa BMA bose baramukorera ama videos umva icyo hose nimba ni bya bintu ndakubwira gukuza umuntu si ibintu bisaba umuntu umwe nakagwika abantu kagenda kijya bita management z'umuntu umwe management n'ugwego rukurikira donc n'ugwego gestion y'ibikorwa by'umuntu kumenya bizosoka ryari bisohoka ubu akorane nande ambara gute ayage gute kuri social media ibyo byose ni ibintu bitandukanye kandi na managers baratandukanye hariyo umu manager aba byose uko ibintu bimeze na manager araba social media bimeze gute mugabo kubera ico sanga ikibazo company itarakora cyangwa ibintu bimeze gute usanga umwe ari araba byose urumva
niko bimeze bose ari araba byose great kuva demi kese ko nako ndavuga gushikino sana nyaka bito muzi ako nakorabo y'abarundi twabonye tugire bimeze gute kolabo zimeze gute
muzi gukorana indirimbo na Kidumu
eba yake
genie akera bon just ntitwari bwamenyane mu nyuma turabimbegeye hari indi collaboration
na indi collaboration
awundi barakorana gusa ariho umurundi murape baramuzi benshi gusa indirimbo iracyategurwa yaraheze yarakozwe ndanayifise ngo ntayo ndabumvisha
twaba behind the camera
indirimbo irimo abantu batatu abo muri Kings Nation babiri Dollar Bills na 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 King Hubert
na
na na na wewe nundi muririnjo nga mu Burundi mu rape muzomubona uribaza ko yobarinde wewe
jewe
kandi shara urandika ra
je nandika kube gwe tgatwene kigalo cyacu tivyo nari tsobata mu nyuma kiyo cyo wawe mugwera heza utubwira imigambi n'imigabo ya Kings Nation ivyo mudutegure bandi muri rusange mbese nakaje ngo kwagira ubwira abantu muri rusange
Kings Nation nk'iko ikivugo cyacu ukibivuga tanga ubutumwa twigishiriza bikiye mu ndirimbo eka no mu bintu bitandukanye abantu no kuvuga bitege kwiga bitege kubona abasore bakiri bato bari ko barakora ibikogwa kumuri benshi batari biteze nkuko benshi hari n'abaririmbyo abaraperi nga mu Burundi yabumvise Hubert avuga ati wa man umuji arakaze umuji arakaze aba baji barakaze baji ni moto sasa no kuvuga ni hagira ko rero izo collab zitangura gukogwa kuko biragoye kugira umuririmbyo ari hanze ashoka amenyekana cyane hano mu gihugu cy'u Burundi udase collab zirenga nko kuri zitanu kuko abari ngani baragufa hari nguvu ziyongera kuko the way bazobandanya ba playing indirimbo yumvikana mu muntu ari ngaha no kuvuga na wa muntu azoba ikararo aravungura ko ba bantu no kuvuga hazogera ko yumviri kuza hano mu gihugu aza afise abantu bavuga ati wow wa muji yaje kukwerekana za bya bintu twama twumva ariko now his life turiko turakorana ari face to face
kabizi kanda gushimbe washa kugira mvuna gakaje mu kanya nusa
kanda ndabashimiye cyane gose dushimire na bari ko bararaba kino kiganiro kwira kuno mwanya dushimire nawe we big rapper meme su tambaye mask social distance ariko nta kibazo twese turinzwe n'Imana
urundi twimana dukunda
Imana iradukunda cyane gose
akorona amakona
probleme ya tu dushimire na cameraman hari yanye harusha ndabibona yatangiye kuviyasho ariko ahanini dushimira abantu bari ko araraba twongera tunabasaba gukurikirana ibikorwa bya King's Nation King Hubert Dollar Bills bose namazina yoroshye kwaye kwandika usibye ko bensha abananira kuvuga rumba YouTube Instagram ya yeah, YouTube Instagram nizo kenshi abantu sanga bariko na Facebook King's Nation Dollar Bills King Hubert Yemen
yeah, thank you so much
bazo tumenya tu
bazo tumenye ni King's Nation
King's Nation Empire
right it don't go na
na King Hubert
okay so what's ni King Hubert ang king o king Hubert King Nation
ubwami nakubiye ubwami buri mwabami kingdom muri kingdom haba harimo a king
utavuze Rockstone
Rockstone ne ha bon ndayivuze kamen ah big up kwa Sage Sage ndamwe mero jya musaza uyamuji
ndari bwa yebyisha Rockstone kingdom na king's nation
king's nation irarenze
zumba Rockstone
a Rockstone usibye ko ariyo imaze kuza gukorera ibikorwa byinshi hano mu gihugu cy'urundi ariko ndazi na Sage nimba amaze kumviriza indirimbo za Hubert arumva ko musaza arimo canke za Dollar Bills
urazi ko amaji baho
memsi
bitwasubira amakorabore
memsi kirundi kibagora
ndakunda kuravuga mwami
yeah bani ariko nabumenye mubura mamega what's up
thank you guys.